Onye Archbishop Ecclesiastical Province of the Niger, bụ Most Reverend Alexander Ibezim, ekwuola na ụka nwere agadaga ọrụ dịrị ya n'inye aka dozie obodo ka ọ dị mma. Archbishop Ibezim kwuru nke a n'ọgbakọ ekpere in the Province of the Niger chịkọbara, nke were ọnọdụ na Cathedral Church of St. Gabriel otu ọcha umuero, wee kwuo na site n'ụka Chineke na-ewetara ụwa niile ihe. Onye nta akaị bụ njide kokoye ga-akọwalụ gị nke a nke ọma.
N'isiokwu ọgbakọ ekpere ahụ, nnukwu ụkọchukwu Ibezim kwuru na n'ụlọ ụka bụ ebe ndị kwenyere ekwenye nọ, ndị emejupụtara n'ike nke mmụọ nsọ, wee bụkwarụ ndị na-erubere okwu Chineke isi, wee kwuo na ekpere ọbụla a na-ekpe n'ịdị nsọ na-ebudata ike Chineke nke na-achụpụkwa ọchịchịrị. N'okwu ya kwa, onye nnukwu ụkọchukwu nke Niger West Diocese bụ Right Reverend Dr. Johnson Ekwe nke chịkọbara ọgbakọ ahụ kwuru na isiokwu ọgbakọ ahụ bụ nke na-eweta nnwogha na ndụ mmadụ, wee gwa ndị na-eso ụzọ Kraịst ka ha ghara ị na-eso ụzọ nke ụwa ma bụrụ ndị na-eweta onwe ha ala dịka aja dị ndụ n'ebe Chineke nọ. Nnukwu ụkọchukwu Ekwe kwukwara na mgbe ọbụla mmadụ bụ onye amụworo ọhụụ nke enwogha golu site n'ike nke mmụọ nsọ, na ọ na-emetụta ezinụlọ ya n'ụzọ dị mma, wee kwukwa na ezinụlọ bụ obere ngalaba nke ụlọ ụka nke na-emekwa ka mgbanwe obodo bụrụ ihe kwere omume, wee gwakwa ndị na-ebu agha ekpere ka ha ghara ịda mba ma gbasikwa mbọ ike ị na-eme obi Chineke. Mgbe ọ na-etinyekwa ọnụ n'okwu, onye ji ọkwa Provincial Coordinator Prayer Network nke Province nke Niger bụ ụkọchukwu Bonny Ogoraku na onye jikwa ọkwa Provincial Prayer Secretary bụ Venerable Mike Mbamalu kwuru na ọgbakọ ahụ bụ nke eji wee mejupụta ndị na-ebu agha ekpere n'ike, nke ga-emekwa ka ha na-achị azụ na diocese ha dị iche iche na ụlọ ụka ha dịkwa iche iche, wee tinye ihe a kụziri ha n'ọrụ. Onye ji ọkwa Prayer Coordinator nke diocese ahụ chịkọbara ọgbakọ ahụ bụ Venerable Caleb Nnata na onye bụkwa Local Organizing Committee Chairman bụ Reverend Prosper Ọnụ kwuru na ọgbakọ ahụ bụkwa ohere ife Chineke, wetakwa ozi nzọpụta nke Kraịst nye ụwa, ma kelekwa Chineke na ọgbakọ ekpere ahụ bụ nke gara nke ọma. Ndị sonye na ọgbakọ ahụ sigasị na ụlọ ụka ndị Anglican dị na diocese dị iche iche na Anambra State. Ọ bụkwa ebe ekpekwara ekpere dị iche iche wee nye ezinụlọ, nye nzukọ nke Kraịst, nyekwa Anambra State ma Naịjirịa na ihe ndị ọzọ gasị.